da zabura gani na zo gaban ki ina bara soye da muke ni kar ki bar ni cikin tara ke nake bukata a raina shakira yamata na jahar mukin dara in kika so ni kin gama komai Murmusa minni yan mata in yoga.